MC Bubba Dimenti.
Amahoro y'Imana abane nawe. A bomb bombs, a bombardi menti, a park again in Burundi Muyinga Rugari. Ikiganiro ni no it, bimenye, a mutegudi wakadim kagezaho na MC bombardi menti, inhari yumuji from East Major. Uyu musi, nje kukweka chansi na kugaraganize yuko. Urukura gwira ura chansi, abira ura nato difise. Abatari ariko abantu benshi atavyo bazi turakunda kuvyirengagiza bakunda kuvyirengagiza benshi bakavuga yuko abazungu aribo bashobora kuba bari hejuru yacu kubera iki no MC Bombardment ndajanse kwanza uno musi naguteguriye ikiganiro kikwirega cyangwa se kikugaragariza yuko urukuba gwirabura bishobora kuba rufise impano zidasanzwe kurusha abo bazungu mwemera Enda kwereke umukinyi w'umupira w'amaguru w'ibihe byose ni Pele akaba ari umwirabure umukinyi wa basketball w'ibihe byose ni Michael Jordan nawe akaba ari umwirabure umuntu yabayeho azi kwiruka gusumba abandi speed ni Usain Bolt nawe ni umwirabure umukinyi wa tennis w'umwigeme w'ibihe byose ni Serena Williams nawe ni umwirabure umukinyi wo gukubita ingumu cyangwa box w'ibihe byose yari Muhammad Ali nawe kandi yari umwirabure umuntu atunze kurusha abandi yabayeho mu bihe bya kera yari Mansa Musa igihe hitaba Imana hari mu 1331 yari atunze imiliyaridi 400 z'amadolari nawe kandi yari umwirabure umuprezida yize amashure menshi kurusha abandi bose yari Robert Mugabe nawe kandi yari umwirabure umuprezida mwiza gusumba abandi bose isi yatunze yari Nelson Mandela nawe kandi yari umuprezida w'umwirabure umuririnzi wa hip hop w'ibihe byose ni Tupac akaba ari umwirabure nawe umuririnzi wa reggae w'ibihe byose ni Bob Marley nawe kandi akaba ari umwirabure umuririnzi wa pop w'ibihe byose ni Michael Jackson nawe yihinduje urukoba ariko yari umwirabure umugabo yafashije abanyamerika kuja ku kwezi yitwa Arineit mu Mugandi nawe kandi ni umwirabure abanyabwenge b'ibihe byose babayeho bari bafise ubwenge budasanzwe bari abashakashatsi ibyo umwe bamwita Malcolm X yundi bamwita Martin Luther King Jr. Abo bose barabirabure umuntu rero w'ibihe byose agiye kuza ni wowe don't wait for the perfect moment take the moment and make it perfect buri muntu wese afise ingabano imana yagiye imuha it's up to you to look for it yirondere iyo ngabano imana yaguhaye ni iyihe muyirondere mu wowe nyene build your dreams and go after them so that one day when it turns to reality you are the first one to notice if you don't try You will never know bro gerageza urundere iyo mpano ikuri mu mwindani wewe utazi kiremwa muntu cyose kiba gifite impano idasanzwe imana yagiye ikiremamwo hagarika kwiyumvira yuko abazungu
ariyo bantu bonyine bazi ubwenge kandi ko abazungu ariyo bantu bashobora kuba bari hejuru. No, abirabure si bo bantu ba mbere badashoboye kuri iyi si, ahubwo ni bo bantu ba mbere bashoboye kuri iyi si y'Imana. Irukana iyo virus ikubwira yuko ata uzoshika cyane atakintu wovumbura kubera uri umwirabure. No, abirabure natwe turashoboye, turafise impano, abaligenti barahari bakoze ibintu bidasanzwe. Yeee, irememo ikintu kivuga yuko nawe uri hejuru, nawe yuko uri umuntu udasanzwe. Why not? You can. You can, bro. Together we can. Yes. Ikiganiro cy'umunsi reka tukigereza aha, ariko maze ndakwibutse yuko cyateguwe n'Intare Sport News. Intare Sport News, ndakwibutse kandi nimba ushaka kumenya urubuga rw'inkino, nimba ushaka kumenya inkino ziburaya zo ku isi yose, kwanza rondera Intare Sport News on Facebook page and YouTube channel. Jewe waliko urumva ni MC Bombardment Intare y'umuji from East Media abondi muinga rugari. Terera icyumviro nawe muri commentaire, nawe ugire icyo uvuze. Ndakwibutse ko kandi hariho amahitamo ku kiganiro kizokurikira, nzobahe amakuru ya Sat B ya Big Fizzo canke ya Roriro. Hitema umuntu umwe no guha amateka yiwiwe. See you. Ciao ciao. Imana ikomeze ikuyobore mu nzira igororotse. Boom boom. It's a bingo.